Tonika wuno bado governor anokokonya amanyo mana kenda na abiro kaka chi governor tombulu be unge na manyo unge okoso kungeyo waniji mangeny malich mamanyo mbulu mar mine ni tadwa kwayo ukama ketu wauru wan monde gu waduto wan monde kanyamkago wago uru siasa gi luor siasa gi era tindo biro matek makata dichuo gi dhake kitanda chiel nyalo chunga no manyo mare to ngato be manyo mare onge rachne jothek en un omiya biro sero uni ha ka uyie kane in koma chielo cha ungri duog karaka mondo umiya kome women rep ber kosok ber twegi komar wach ngata chielo madhi timore nade ema dhi yudo tato to nagombo ni gini ka yudore to bi uriri ka a tanto kaka neno taneno ni ananyalo kele mayot moingo nyawadwa cha ber kosok ber ago ngato jodalawa Toko nyalo kele mayot, be obia bi oseruka gi wach, atieko kawacho niya, kom mar mine ni gigik motimo gi maendeleo ni. Halo? Maendeleo ni achiel. En niya, kom ni, tego mine ohelni gi matindo tindo. Kanyochi manyo kaka ngato nyalo tegni, ewande. Kata gavana ni modonjo okidhi timo mano. Mano ni kuome len ka a. Kuse miya, koro manyuru kakubedo gigirubi, akelu pesa, ber kusok ber. Antija ler, mara rio, otego joma tindo, jo youth, egige gi magitimo kako hala, kaka ginyalo dongore, mundu chimo bede mesa, ber kusok ber. Mogik to pesa moro matin minyalo minyithindo, mane ok nyal dhi school, bende niye kom marmine, kalero kusok kalero. Akwa yu ni ananja independent, kendo kawuono, jodala wa jokatieno, jo north kanyamkago, konya urumanyo mbulu ni matek, unge kaka na konyo ubado manyo. Tonika wuno bado governor anokokonya amanyo mana kenda konya urumanyo jodalawa kae manitie kayuo cha hello kae manitie kayuo cha kae manitie nyekena kae manitie dena jodalawa wadwa ni mondo ukonya mielo miende women rep mondo kagiktari kochiko due mara boro idhi manyi rabuon nyatonge maka kitedo tonyuka donjo nywe ber kosok ber